shukuru wanamziki wote wamekuwa wakifanya kazi nzuri kuitangaza nchi yao.
Boy.
Elisha why you sum up. Nisingependa kuongoza watu wakiwa wanatoa machozi.